Naramutse bakunzi wa televiziyo One by One TV kuri mikro ni Lick Love Promoter aho tubashikiriza ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024. Twarigeze kubereka igikorwa cyo kugenzura amazu atameze neza y'uburiro ndetse na n'ubudu bwa sogumwe budashemeye harimo n'abatunze bitungwa bidaciye mu mategeko nk'uko byarabugijwe kuba ko bitungwa bitegezwe kuba mu gisagara cya Bujumbura. Kuri uno wa gatanu rero icyo gikorwa kikaba cyatangiye mu masaha mu gatondo aho urongoye zone ya Buyenzi Safe niyo nkuru ari kumwe n'abajejwe intwaro basanzwe bakorana ndetse n'abajejwe umutekano aho bashobora gutangura kino gikorwa kuva mu masaha yo mu gatondo gushika ku mugoroba. Ni igikorwa cyakozwe neza mu mahoro n'umutekano aho ubuzu bw'uburiro butasheme bwagiye busenyurwa ndetse n'ubuzu bwa sogumwe butameze neza bwagiye busenyurwa. Bisigura bene izo nyubakwa bategerezwa kuzisubiramo neza ku buryo twifuza cyagisagara canke cyagihugu cyiza kugera mu 2040 no kugera mu 2060. Self niyo nkuru akaba ahamagarira abanyabuyenzi bose baba mu gisagara cya Bujumbura kubaka zone ya Buyenzi cyane ndetse no gukamisha isuku muri iyo zone. Reka dushimire wese wabanye natwe muri kino kiganiro hama komantere yawe ntize kubura mbega nikiye kindi kintu cyokogwa kugira isuku ribashe gukamika neza cyane mu gisagara cya Bujumbura naje cyane muri zone ya Buyenzi yaba no mu yandi makartier canke mu gihugu cyose.